nayishimiye ni kugira ngo aje ku butegetsi ni yagisida Uburundi bwagize niko ndabibona ni yagisida Uburundi bwaraguye mu kaga nayishimiye yariyemeje ibyo kwica kuri we n'ikintu gito cyane ibyo byose ndayishimiye afata amategeko akayacurika akayacuranura abya anyaga abantu uko no kunyaga abantu umudandaza yari yifitiye ikibanza umudandaza arakotesheje cyange akakotesha ku wundi muntu yakiguze
Pamumanya gihugu wa makomine nkayo sagize ntara cibitoke ntibayara amazu yabo abandi nabo bakarara ntibuta ni mu gihamaze imisi havugwa urujya n'uruza n'igwirirano ry'abantu bitwaje ibigwanisho mu ishamba rya Kibira abanyagihugu bakikeka ko bashobora kwaduka intambara umwanya wari wo wose na rijya abajeje umutekano baguma bongerezwa muri iyo ntara ni nkuru twateguriwe na Roger Diveremeshe
Abanyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke begereye inkengera ya Rusizi n'abegereye ishyamba kimeza rya Kibira abatarari mu mashyamba barara ntibuca aha twavuga aho mu makomine ya Buganda Rugombo Mugina babaye na Bukinanyana cyo kimwe rero n'abegereye imbibe ku ruzi Rusizi na Ruhwa abanyagihugu bavuga ko bikeka ko umwanya wari wose ashobora kwaduka intambara kuko haguma havugwa ngo abagwanyi bararenganye cyanke ngo abagwanyi bagomba binjire ni mu gihe kandi yibonekeza igwirirano ry'abajejwe umutekano mu gisagara Cibitoke mu nkengera za Rusizi Ruhwa ndetse no mu ishyamba rya Kibira isoko rya FPA mu Cibitoke ritumenyesha kandi ko ku nkengera z'Ikibira hafi y'urubibe n'u Rwanda mu makomine ya Bukinanyana na Mabayi kuva ku munsi wa mbere havugwa cyane abantu bambaye impuzu z'igisirikare n'iz'igipolisi bafite inkoho nini n'ibindi bigwanisho biremereye abo bantu ngo bakaba binjira mu ishyamba rya Kibira baciye ku mutumba Ruhembe wa zone Bumba muri komine Bukinanyana hamwe no ku mitumba Rutorero na Fumbegeti muri zone Butahana komine Mabayi umwe mu bajeje umutekano yabyigisho rya FPA mu ntara ya Cibitoke ko kongereza abasirikare muri iyo ntara ari bisanzwe kubera ko bajejwe gucungera imbibe bamwe mu basirikare rero bakaba barara ku biraro byose by'inzuzi zicyako ibarabara nimero 5 ari byo Nyamagana Muhira Kaburantwa na Kajeke umutekano kuri ibyo biraro byose ukaba warongerejwe gucungegwa haba ku murango cyangwa mu ijoro kuri ibyo mu rugamba rwa FPA twarondeye Floribert Biyereke umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi cyo kimwe na KRM Bizoza arongoye intara ya Cibitoke ariko twabakenye
mu makuru y'umutekano nyene impunzi z'abarundi bo mu ikambi ya Rusenda mu gihugu cya Kongo intwaro rusangi bafise umutima uhagaze bituma nuko abasirikare b'u Burundi bashinze ibirindiro hafi y'iyo kambi izo mpunzi zikaba zidatahura ingene umutekano wabo woja gucungegwa n'ingabo z'igihugu bahunze bagasaba ko bokinga umutekano hataragwa ibara Ido nido na Eric Niyonzima
Kuva ku munsi w'imanu heze n'impunzi z'abarundi bo mu ikambi y'Urusenda zikanguye zisanga zikikujwe n'igisirikare cy'u Burundi nk'uko bishyikizwa na zimwe muri izo mpunzi zatanguye zibona abasirikare baje gushyira ikirindiro hafi y'ikambi yazo ku bw'izo mpunzi zozo zibwira ko cuba ari igisirikare cya Congo kije kubacungera umutekano nk'uko bisanzwe ariko inyuma yaho impunzi z'abarundi zaguye mu gahundwe zumvise igisirikare kivuga ikirundi mbere zikisanga ingabo z'igihugu zahunze arizo zibacungera umutekano nk'uko umwe mu mpunzi avigana
ariko amungo heze niho impunzi zo muri ziriya 16 zabyuka zisanga abasirikare bashize ikiringiro hafi y'iyo village impunzi muri rusange zari zibaza yuko ari abasirikare baje gucungera umutekano abasirikare b'igihugu cya Congo niho impunzi zaca hafi y'icyo kirindiro niho aba basirikare babavugisha babavugisha ikirundi bati mbega ko mutatuvugisha kandi turi ab'iwanyu na maski impunzi zaguye mu gahundo kumvise ko hari abarundi baje gucungera umutekano w'impunzi impunzi zahunze igihugu cy'u Burundi zikisanga ziri mu minwe y'igisirikare cy'u Burundi
inyuma y'ibyo rero muri kino gihe impunzi z'abarundi zo mu ikambi y'Urusenda zivuga ko zitekewe n'ubwoba kuko gushika ubu batazi icyo abo basirikare b'abarundi bagamije byongeye n'igisirikare cya Congo ubwaco atana rimwe cyari bwigere gishyira ikirindiro hafi yabo ni mu gishyirahamwe hashyizeho n'andi mashyirahamwe yitaye impunzi atana kimwe arabwira impunzi kuri uyu muzuro w'icyo gisirikare
nk'uko bidasanzwe birateye ubwoba kumva abasirikare b'igihugu mwahunze ari bo basigaye babacunze kandi nk'intara bahunze kuko nta n'abakozi ba senere turabona cyangwa ba haseri batsa badusigurire ibyo bintu abo turabona ngo bakoresha mu nama yazanye ngaho kuko kupikambi yakubakwa nta basirikare bari baze aho hantu n'abari bahora baza bari abasirikare ba Congo bakaca hejuru ku misozi ntabwo bari bigere bajya ku izo metero zikambi.
Iruhande y'ibyo byose kandi amakuru avaho mu ikambi Rusenda muri Kongo iharanira demokarasi amenyesha n'ihindagurika ry'abasungusungu bari basanzwe bari mu bashinzwe umutekano w'iyo kambi. Kimwe mu biza kugwiza impungenge n'ubwoba ku mpunzi z'abarundi, uruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka abari mu ikambi Rusenda cyo kimwe nabo mu ishyirahamwe ICR ryita impunzi kugira batange umuco kuri icyo kibazo.
Arakoze Eric Niyonzima tumira amatito bandanye n'amakuru twabateguriye. Amwe mu bakozi bato bato ku mashuri amwamwe ntibaziganirizwa mu kigo INSS gitegekaniriza akazo z'abakozi. Abo bakozi bakabona ko nibagera mu zabukuru bizobagora cyane. Basaba kwandikisha muri INSS no gutangirwa intererano nk'uko bisabwa n'amategeko. Ido ni Donald Vision yo munge.
Amashuri amwe amafisa abakozi badahembwa n'ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi ariko bahembwa n'ayo mashure ntiyandikishije abo bakozi mu gisata INSS kijeje gutegurira akazoza abakozi mu gihe rero baba batandikishijwe ayo mashuri ntaheza ngo batangire muri ico gisata intererano zo kwezi ku kwezi zisabwa. Iyo ngeso yo gutandikisha abakozi bato bato muri INSS ikabiboneka muri amwe mu mashure shingiro n'ay'inyuma y'ishure shingiro harimwo namwe muyafise uburaro. Abo bakozi nabo ni nk'abazamu, abaplano, abakora mu gikoni, abakora mu ndimo n'abagaburira ibitungwa. Abo bakozi batandikishijwe muri INSS rero bakidoga bavuga ko bazibitso bagora kubaho nibagera mu zabukuru batakibasha gukora. Basaba ko bo kwandikishwa muri INSS kandi bagatangirwa muri cyo gisata intererano zo kwezi ku kwezi bahereye ku bigihe batanguriye akazi. Atari uko bamenyesha ko bazokwitura ubutungane. Ni mu gihe ariko bamwe muri bo bamaze kurenza imyaka 60 yo gukukuruka bakaguma bakora. Bamwe mu bayobozi b'amashuri atandikishije abakozi bato bato bayo muri INSS bamenyesha ko byaguye ku kutamenya kuko basanze abo basubiriye batari barabandikishije bagaca babandanya nyuko. Ariko kandi baremeza ko bariko baritegurira kubandikisha muri INSS vuba bongere babatangira intererano zitegekanijwe.
Tumushimire Elvis niyo mungere. Ikibanza kirimo icyibutso cy'incungu y'ukwikukira ku Burundi umugambi w'ibyo kwa Gasore kiri ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge cyahinduye kuburira. Ibyo banyagihugu bamwe bamwe bakaba bavuga ko ari biterasoni bagasaba abajeje intwaro gukingira icyo cyibutso mbere naho cyubatswe hagirirwa isuku. Ni nkuko wateguriwe na Dani Claire iratwumva.
Ikibanza kirimwo icibutso cy'incungu y'ukwikukira ku Burundi cyo ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge kiri hafi ya komisariya hagati y'ibarabara rijya ku isoko hamwe n'irindi rirengana hahoze igituro cy'imodoka rikaba rijya muri komine Nyanzarake. Isoko ryacu rimenyesha ko uretse imyanda y'ubwoko bwose bahata icyo kibanza cyabomaguritse.
Uruhande rumwe byarabomaguritse, amafaranga tubari bakotiriye bahashinze zimwe zimwe zaratse
na kuri cyare wonu mwaro bari barashitse kare ku mwango n'ikiriko n'ubwo cyo bari ruhari barasambuye umuntu wese afite akantu nk'ajagura hari mitwe mitwe y'inanasi hari bintu bahagije tubere nyine.
Abanyagihugu muri iyo komine ya Rumonge baranegura abajeje intwaro bo muri iyo komine ko atacyo bakora kugira bakingire icyo kibanza cyubatswemo icibutso cy'incungu y'ukwikukira ku Burundi nk'uko bivugwa n'isoko ryacu.
Rero bigatangazwa n'ahantu hari imbere ya komisariya y'igipolisi kandi aho icibutso cyari gikwiye gukingirwa ariko bakajenda kugera ni ukuri n'akamara amajana ni ibintu biteye isoni cyane. Rero ibyo bintu bivuga ko atari ibintu byiza ku gihugu ku incungu y'u Burundi.
Mu rugendo rwa RPA twarondeye Minani Augustin musitamiri wa komine Rumonge kugira agire icyo ashikirije ariko telefone yiwe yari izimije.
Tuve mu Rumonge tuje mu gisagara cya Bujumbura havuga ko ingaruka ziturutse ku gusaza kw'amabarabara yibonekeza ku bwinshi muri icyo gisagara dushirizaho kongerekana. Abatunzi b'induga mu gisagara cya Bujumbura bavuga ko nta modoka n'imwe bapima ngo basange ikomeye iyo bagiye kurondera igipapuro bita control technique. Abo banyagihugu baridoga bavuga ko byose biva ku bubi bw'amabarabara yo mu gisagara cya Bujumbura iyo miduga isanzwe ishamwo aho n'izitwa ko zikomeye birangira zigwaye. Inkuru dushikiza n'ubunyene na Eruvise niyo munge.
Kubona imodoka igikomeye itagira ikibazo bisigaye bigoye mu gisagara cya Bujumbura. Ibyo bigaterwa ahanini no gusaza kw'amabarabara yasindikaye mu kuzura ibinogo ayandi nayo akimenya ko yigeze no kubamwo ikaburimbi ibi naho bigeze bamwe mu bafite imiduga mu gisagara cha Bujumbura bavuga ko bisigaye bibagora kuronga urupapuro bita controle technique kubera buri gihe basuzumye imiduga yabo bayisangana ikibazo naho yo bivuye gusuzumwa kubera amabarabara yuzuyemo ibinogo uyo numwe mu bafite imodoka mu gisagara cha Bujumbura
kinga abantu basanzwe batunze imiduga cyakorewe ibyacu gafite ikibazo cya kijyanye no kuronga urupapuro berekana ko imodoka ikomeye niba bita controle technique muri mu kigo otako iyo tubwiye barayishyira kuri bidasoma byabo kuvuga ngo imodoka ngo ntikwije biragwaye iki kibazo ariko ukaba wayikuye muhira ikomeye cyangwa waherukana ngo umekanisa yirabye neza ibikomeye ikibazo aya mabarabara aragoye yarahebye bafite ibinogo yari yo tuyaciyemo naho uvuye mu igarade ushyika muri otako byasubiye kuba nabi baracaba bavuga imodoka ngo ufite ikibazo
mu kababaro kenshi abagendesha imiduga n'abayifise mu gisagara cya Bujumbura basaba leta n'ubushikiranganji bujejwe inyubako kuva mu gacerere bagasanura amabarabara aha bagatanga akarorero nk'ibarabara ryo kumutakura n'iryo mu Kanyosha yasinzikaye ku rugezo rw'uko imodoka yose yacamo birangira igize ikibazo ibi ntaho bigeze abakoresha amabarabara bavuga ko aho bukera bizorangira bagurishije imiduga yabo kuko yama yononekaye bitewe n'ayo mabarabara
turasaba rero ubujejwe ibikorwa bya leta ukora amabarabara nk'ibarabara rya Kanyosha irya Rumonge ni ukuvuga uri hezi ushyika muri ibyo imodoka inyagara kandi wavuye muhira ukomeye cyangwa nk'ibarabara rya Mutakura abariza ingene bimeze ibyo byose umuntu akaba mu igaraje ariko arakoresha imodoka ariko aragura amamortisere amarasoro kubera ko imodoka icamura ayo mabarabara atameze neza ukabona rero twebwe gutunga imodoka mu gisagara bisigaye ari amananiza rero tugasaba leta ko bavuga ikikoze natwe tukabona agahenda ahandi hoho kwese tuzahava tusanga twazigurishe tugende n'amaguru cyangwa tuko turafata amabisi kuko turabona ko ari ikibazo
kimwe mu bibabaza cyane abagendesha imiduga mu gisagara cya Bujumbura ni ingene badasiba gutanga amakori babwirwa ko ari ayo gusanura amabarabara ariko bikarangira atagikozwe ivyo rero biruko mu gihe ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimo inyubako buheruka kwiyemerera ko igice kinini c'amabarabara yo mu gisagara cya Bujumbura yasinzikaye ko yari akwiye gusanurwa
tumushimire Elvis niyo mungere ingingo ya leta Tanzania yo kwanka no kubuza impunzi zo mu ikambi ya Nyarugusu gusanura amazu harimo n'ubwiherero ni kimwe mu bimenyetso byerekana ingufu ya leta ishyiramwo mu gutahukana ku ngufu izo mpunzi ivyo bishikirizwa na Leopold Sharangabo umukuru wa CBDHVK ishyirahamwe rivuga impunzi Leopold Sharangabo arakebura leta ya Tanzania kitoshira hagati mu ginyo kuko indwara arizo ngaruka z'imyanda ituruka mu tuzu twa sugumwe muri ayo makambi duhita dusiga inyuma n'abanyagihugu ba Tanzania kurikira Leopold Sharangabo arongoye ishyirahamwe rivugira impunzi CBDHVK
ihohoterwa kuri impunzi z'abarundi ziri mu makambi y'impunzi muri Tanzania uravye biri mu bisata byose harimo rero n'ico gisata kijanye no kubabuza gusanura amazu yabo kugira kumbure muri igihe c'imvura bashobore kubaho neza rero gufata ingingo nk'iyi ingingo yo kubaza gusanura amazu mbere nk'abana basanurire n'ayo maratrine amatuarete ibintu byerekana ingufu leta Tanzania ikiragerageza gushira mu bijanye no kugerageza gutahukana impunzi ku nguvu kuko bo babikora bazi neza ko ingaruka mbi zishobora gutera zishobora gutuma impunzi zifata ingingo yo gutaha ariko rero tukabwira leta ya Tanzania ko ibibazo bishobora guterwa n'umwanda abatanzania nabo nyine bizobashikira kuko izo ndwara ni indwara ziba zandukira cyane rero kuba Tanzania ikirakora ibyo ni ibintu ubona ko bitewe n'agahinda ni ibintu bibabaje cyane ariko bituma twebwe dusaba cyane leta ya Tanzania kutabandanya ihohotera impunzi kugira ngo bishobore ngo bashobore gutaha ikintu kimwe cyonyine gishobora gutahukana impunzi ni uko leta ya Tanzania yoshya hamwe leta y'u Burundi igashyiramo abanyapolitike mbere igashyiramo ni ikabashyira hamwe n'izo mpunzi bakaraba neza ikibazo umuzi w'ikibazo utuma impunzi z'abantu zidatahuka zidasubira mu gihugu cy'amavukiro kuko urabye mu gihugu abashyikira bagahohoterwa cyane banashaka bakanabaza no kubahohotera no muri ayo makambi rero no kuraba umuzi w'ikibazo umuzi w'ingorane utuma impunzi zidataha hagushaka kubatahukana ku ngufu kuko ntibishoboka hanije bazoshobora
yare oporsha ngabarango ishiramu rivugira impunzi sebede hashivika tumira mate utandukije gice cha kabiri cyano makuru cyare kiganiro ku isoko
erupiya
mu kiganiro ku isoko cyo uyu munsi tugaruka ku kiketo umushikiranganji naho gato mu gihugu yandikira gatogwasa arambwe umugambwe SNL uwo mushikiranganji yagize gatogwasa ko yafatikanije n'imigwi y'iterabwoba mu gushyira umukono ku rwandiko rusaba ko amasezerano yarusha yo kubahirizwa bizo nahari inzira yo kurondera inyenda muvano yo gukura amahiganwa ry'amatora yimirije uwo mugambwe wa gatogwasa
iyo ndiko ndumva ingene batoteza abo ba honorable babiri honorable gwasa na honorable ngenda kumana babatoteza kuko bari kumwe bagiye mu mugwi wa urongowe na honorable Frederic bambuga inyumvira umugwi urabaye ibyo ibya akorodarusha kandi ikaba byumvikana ko kujamwo abantu bose bari muri uwo bagaheza bakareklama ibyo byose byononywe n'iyo ntwaro jewe numva wa wundati haraho buri cyo mvuga kuko kubita ngo nabantu b'abateroriste jewe byanandwengeje mwayimenya yuko ahubwo sene de def de de naoni yayemeje kwari ari umuhari wa w'abateroriste kandi kuva kera mugabo ari uko bahegeje bakagira imana iyo akorodarushika bemerera ko baja ku butegetsi kandi mu bisanzwe tubona yuko batari kuja no ku butegetsi bitari gukunda hatari tribunali ibacira urubanza jewe byabye biravuga birandwenza binyita ndabyiyumvira nkibuka bamwe bahora bavuga ngo imwaro uwibwe niwe yiruka ni abo bari ku butegetsi nibo babwirizwa gukurikizwa n'intuzeye n'imanza zikabacira urubanza ku byo bakoze mugabo urumva ubu nibo bahisigaye berekana ko aribo bari gitangaza bakugara n'imbibe bagakora ibyo bashaka kuko babona ko umengo baratsinze rurayi mugabo ntibamenye ko harya amaraso nahera amaraso bakoze azobakurikirana ibyo byose biyita ngo bari mu masengesho babagiye muri intuzeye kugira ngo barabe urutonde bashime ibyo bamaze ku abo bamaze kwica babashire barabe raporo y'ibyo baheruka gukora ko bamaze kwica abo batavuga rumwe bangahe k'ubu bageze kuri abo bazokwica vuba naba naba batonze amafaranga mu banyagihugu bahezemo amafaranga baronke nayo amasengesho nawe boja barabesha kuko nta muntu ageza kwiba cyangwa kwica ngo aheze agenda asenge ngo Imana iramwumva ibyo byose jewe niko ndabibona kandi bamenye ko bitebuke ibi bariko barakorera abarundi byose bazobibazwa ntibabone ngo nuko bagira Imana nka nkuru nziza yagiye atabibajijwe mugabo nacyo abasigaye bazobibazwa ibyo bakora ni byinshi bibi nta n'umwe atabizi ayo masengesho nibabeshye ngo n'amasengesho baba barimwo baba bariko baragira ntuteye raporo y'uko kumenya abo bishe uko bangana n'abasigaye uko bangana baraba n'ingene umugambwe wabo uko batunze ubutunzi bwabo ko murabona ko bahindura impunzu ya mayiniforme ku munsi shakane barahindura mayiniforme kubera ayo mafaranga biba abanyagihugu abandi abanyagihugu nabo bandi bitumye gatondera nibyo barimo nta bindi ubu uyu munsi aho igihugu cy'u Burundi kigenze sinibaza ko ko ayo mazu biba n'ayandi yose bubaka mu mafaranga y'abanyagihugu bibye abanyagihugu nzinzi ko bazashobora kuba mu gihugu barimo bitwa ko bari bonye n'umengo nta wundi muntu wundi atari muri CNDD-FDD dari aba abwirizwa kubaho ubwo biyita ngo ni nyeniteka uhoraho ibyo byose yari amajambo avugwa ku mana nta muntu asanzwe yari nyeniteka cyane yari nyari uhoraho twari bwumve ibyo nibyo basigaye biyita mu maraso bakoreye abarundi ni n'ubukozi bw'ikibi bwose bakoreye abarundi nayishimiye ni kugira ngo aje ku butegetsi ni yagisida uburundi bwagize niko ndabibona ni yagisida uburundi bwaraguye mu kaga kubona bufise mu president nka nayishimiye ibyavuga bamuvuze ko nsetegiza gitemasa nacashoboye jewe ndabivuze muca mubimubwira ndashimiye ndacashoboye ndashobora kurongora igihugu kuko ubwenge afise bwiwe nubwo kwica kwiba nubwo ikirobezo subwo mu president akwiye kurongora abandi nimubimubwire jewe ibyo ndabivuze mumenye ko amenye ko bamubwiza ukuri abantu nibamubwiza ukuri ko ntacashoboye numvise muri ku rugendo news ruvuga kivuga ibyo leta y'u Burundi ibe n'u Rwanda ibyo bari ibyo leta y'u Burundi irikwiragira ku byerekeye u Rwanda ngo rubitse rw'abansi bayo ega n'abansi b'u Burundi bariho bahunze ubutegetsi bwica ikindi nacyo umuntu yoshimikira ko leta y'u Burundi urubanza rwaracitse ruvuga ko inkuru nziza ariwe yahemukiye igihugu abo bantu bahunze u Burundi bahunze kuko bagomba kwicwa gusa nta kindi ntacyo nta gituma na kimwe cyumvikana ko leta y'u Burundi yo kwagiriza u Rwanda ngo ibitse abasi bayo mbeye ndafise icyo mbaza ko mbona mu gihe CNDD-FDD yo hose ingorane zabaye mu gihugu cy'u Burundi ko CNDD-FDD iri muri Tanzania ko abakuru b'u Burundi batigeze bajya kugara imbibe za Tanzania ko ntuzeye ko FNL iri muri Congo ko batigeze bugara imbibe za Congo ngo nuko FNL iriyo ibyo bintu ni kubera iki bama bitwaza ibintu by'ubwoko mbega ubwoko ntibomenya yuko abanyagihugu bose ari bamwe ubwo abo badede nta kindi kintu bahagarara ko atari ubwoko umuntu wese bita ngo si ubwoko bwabo cyangwa ngo si uwo mu mugambwe wabo acika umwansi ibyo bintu birateye isoni n'icyo nayishimiye yariyemeje ibyo kwica kuri we n'ikintu gito cyane mutigute ndashimiye ubwicanyi bwose bwabaye mu Burundi yarimwo mu kibimba yarimwo ibugendana yarimwo uyu munsi yirigwa arica abantu inzego ziwe nizo zijya kunyuruza abantu zikabica kandi abantu bakabavuga bati uyu n'uyu ari mu rwego uru n'uru none niwe yanyuruje abanabo n'imodoka imodoka ya leta ikoreshwa uyu munsi kandi ariko arondera abantu bose bahungiye mu bihugu iyo bahungiye hose abantu bose bitwa ko bavuga berekana amabi akogwa ariko arabarondera ngo aje kugwa bice ikindi kigira gatatu murabizi ko abana bo mu kibimba ababyeyi babo n'inshuti zabo badashobora kujya kubibuka yarabujije abaja kubibuka ibyo nta wundi muntu yigeze abigira na nkuru nziza ntiyigeze abibuza mugabo ndayishimiye yarabibujije ntibagendayo ndayishimiye n'ingozi y'ikibi kuko iyo abatari ingozi y'ikibi ubu katubwira inkuru nziza yakoze ndayishimiye mu myaka itatu amaze ubu nibwakora atinyegeje sinzi ko muramwumva yigera avuga ati ni ukwica kirazira kwica nta na rimwe abishyira mu kanwa kiwe ariko abimenye ko tuzi neza amabi yose yakoze turayazi no muri abo ngo bakoze ubunyabwoko mu Rwanda bavuga ko yarimwo yari mu nterahamwe ibyo biravugwa sinabibonye mugabo biravugwa ibyo byose ndayishimiye afata amategeko akayacurika akayacuranura anyaga abantu uko no kunyaga abantu umudandaza yari yifitiye ikibanza ngo none ngo bigiye ngo niwe umudandaza arakotesheje cyane akakotesha ku wundi muntu yakiguze none agaca uwo ndayishimiye agaca agihindura ngo none ngo nibakimwandike ko kandi uwo muntu nyeneho yarahaguze amafaranga nimwumva kwibya ari uguteranya abantu ni ukuryanisha abantu ndayishimiye nta kindi kintu akora atari ukuryanisha abantu abanyagihugu abarundi bazoryana bapfa ubusa bapfa amategeko mabi yashyizwe na ndayishimiye abantu nibabyiyamirize abantu batabyiyamirije icyo gihugu kizo abantu badose yadosesenka amaraso muzoba mumbarira kuko ibyo deja amaze guteranya abantu abakomerisa bajye kujyana bicane usange imiryango irahaboneye n'akamara amaza ibyo ndashimiye ariko arakora abantu nibamwake ariko ari iki gihugu ariko aragiturira abantu nibabimenye uko no guturira igihugu kuko ntushobora kwaka umuntu itongo ryiwe ngo uriho uwundi cyangwa ikibanza yaguze ngo ugihe uwundi ngo none ngo ni ukuri perezida atagendera ku mategeko ntaba ari perezida nta muperezida arimwo njyewe ndabivuze n'abantu nibashake babe nibabivuge ni ukuri nta muperezida arimwo ariko aryanisha igihugu ariko aryanisha abanyagihugu ariko yica amategeko ahari amategeko ariko arahacira arahica.